basigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI
ho muri Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko.
Ndabaramukije nangira ndabakaze nchuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu mugira ngo mukurikire amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa gatano genekereza ya 19 Ntwarante umwaka wa 2021 amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ikigandaro cy'iminsi ndwi cyaraye gishinzwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kwifadikanya na leta ya Tanzania inyuma yaho uwahora ayiramutswa asezereye isi. Icyo kigandaro kikazorangira umunsi uwahora ari umukuru w'igihugu cya Tanzania azoshingurirwa ko umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 2 nico gihano umushikiriza manza yasabiye umushingamateka Fabiano Banchirya Nino mu ntayi cese yashashe kuri uyu wa gatano. Mu byaha bibiri yagirijwe harimo uguhungabanya umutekano w'igihugu muca muvyumva va mu ntango zano makuru. Ingaruka mbi ku badandaza zibandanya kwibonekeza inyuma yaho hugawe imbibe kubera ikiza cha COVID-19. Abo badandaza bavuga ko uruhombo ari rwinshi. Mu gice cya kabiri cyahariwe kigabane dukingire ibidukikije tuza kurabira hamwe intambwe u Burundi bugeze ko mu bijyanye no gukingira ibidukikije. Abatuma amajwi n'amasanamu bibashikira ni Engineer Egide Mwemero hamwe na Ines Gakiza. Subire ndabahikaze mu kanya idonido. Ano makuru tuyari mu bijanye n'umutekano w'igisasu ntezwa ntoki cyaratewe kuri uyu wa kane igice isaha zibiri z'ijoro ku rugo rwo muri quartier Vyondo ku mugwa mukuru wa komine Gihanga intara ya Bubanza. Wateye iyo grenade ntaramenyekana ikaba yarakomerekeje umwigeme waho yitwa Viola Ndikumana. Abanyagihugu babama muri ako karere bakeka umusirikare yitwa Yohani nta ukena ashaka wo mu ikambi y'amajana 212 ko ariwe yoba ari nyuma yavyo. Uwo nawe ngo yahora ahigira uwo mwigeme kubera yamubenze. Mu gatondo ko kuri wa gatano igipolisi cyafashe kumva z'amatohoza uwo musirikare yikekwa gukora ubwo bubisha. Umwe mu bagenzi b'uwo musirikare azwi ku izina rya Wili nahishakiye akaba nawe nyene yari yafashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Tubandanije mu bijanye n'ubutungane nari mpeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru. Umushinga mateka Fabiano Banchirya Nino yarengutse kuri uyu wa gatano imbere ya sentare y'igihugu ya Ntahangwa mu ntahe y'icese. Umushikiriza manza yamwagirije ibyaha bibiri harimo uguhungabanya umutekano hamwe no kugarariza icyo bita rebellion mu rurimi rw'ikinyamazuru. Aca musabira umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 2 ni mu gihe abashingwa manza ba Banchirya Nino bo basaba ko yokwezwa. Idonido na Ines Gakiza.
Muri yo ntahe y'icese umushikiriza manza yagirije umushinga mateka Fabien Banchirya Nino ivyaha bibiri harimwo guhungabanya umutekano hamwe no kugarariza. Kuri ico cacha mbere umushikiriza manza yagiriza Banchirya Nino ko yashatse guha abamenyesha makuru ikiganiro. Ivyo navyo ngo vyari guhungabanya umutekano mu gihe ataruhusha yari yahawe. Banchirya Nino n'abamuburanira basiguye ko yari yandikiye amenyesha umukuru w'igisagara ko ashaka kuweshuza amakuru ya mutyoza yari kwaca ku mbuga ngurukana bumenyi. Ikindi yasiguye nuko kuremesha ikiganiro atamutekano bihungabanya. Nayo kucaha cyo kugarariza rebellion mu Gifaransa uwo mushinga mateka yagirijwe ko yimye uwahoza arongoye zone Ngagara impapuro zerekana aho parcelle yiwe igarukira. Muri yo ntahe y'icese Fabien Banchirya Nino yasiguye ko atanse kuzimuha ahubwo ko yamubwiye kwizo mpapuro azozitanga mu barongo y'igisagara kuko uwo yararongoye zone Ngagara ngo yari mu bamutoteza. Umushikiriza manza yasabiye Fabien Banchirya Nino kucaha ca mbere umunyororo w'imyaka 2 nayo kucaha co kugarariza amusabira umunyororo w'amezi 2 hamwe n'amande y'amafaranga 100,000. Abamuburanira bo basavye ko arekugwa ingingo ikazomenyekana inyuma y'iminsi 30.
Urakoze Ines Gakiza kuri iyo nkuru waduteguriye. Mu bijanye na politike nyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu cya Tanzania leta y'u Burundi yaraye ishinze ikigandaro cy'iminsi ndwi. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu kuri uyu wa kane Evariste Ndayishimiye yavuze ko icyo kigandaro cyahereye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18 kikazohera kuwa 25 uku kwezi kwa Ntwarante. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Igihugu cy'u Burundi kiboneyeho kano kanya kugira ngo cifatanye mu mubabaro mwinshi na leta hamwe n'abenegihugu ba Tanzania muri rusangi na cyane cyane umuryango wo muhisi uri mu mubabaro ntangere muri kino gihe. Igihugu cy'u Burundi kirashima cyane ibikorwa by'iteka iyo ntwari y'igihugu cya Tanzania nyakwigenderanya n'icyubahiro John Pombe Joseph Magufuli yakoreye igihugu ciwe akarere Afrika n'isi yose biciye mu burongozi buri mwiyerekwa. Afrika yose yahejeje kubura umwe mu ntwari zaharanira ineza ya Afrika. Kugira ngo duhe icyubahiro iteka niragigiwe harashinzwe ikigandaro cy'iminsi indwi mu gihugu cyose cy'u Burundi kuva kuri uwo wa kane igenekerezo rya 18 gushika igenekerezo rya 25 Ntwarante uwo mwaka 2021.
Akaba yari Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi wahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania rero John Pombe Joseph Magufuli akaba azoshingurwa ku munsi wa kane w'indwi zagenekereza rya 25 Ntwarante nk'uko byamenyeshejwe kuri uyu wa gatanu na Sami Yasuruhu Asan yahora ari cegera cya Magufuli igihe yariko ararahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Tukiri ngaho nyene rero ngo kubona leta y'u Burundi ishinga iminsi yo kugandarira umuhisi president Magufuli ngo ni ikintu ciza cyane kandi cyiteka bivugwa n'umuvugizi wa Sefor Arusha aho yaneguye ariko ingendo yaranze ubwo butegetsi nyene kuba bwarimye iryo teka uwahoze arongoye Burundi president Major Petero Buyoya. Ingendo Emmanuel Ndereyimana avuga ko atakindi garagaza atari inzigo yakazikira iranga abarongoye Burundi muri kino gihe. Tumwumvirize
president Buyoya ivyiwe ntitobigereranya n'ikigandaro Burundi ye gukorera president Magufuli. Kubera iki? Buyoya n'umuntu yahoze ari president mu Burundi aha ashengereye Burundi ntaco bwabuvuze ko nta no guhoza umuryango wiwe n'ibintu bijanye n'inzigo z'akazikira ku madosiye amwe n'ayandi. Buyoya bari banacuditse na CNDD-FDD murebuka yuko bari bamutanze ngo aserukire Burundi muri francophonie. Icyo gihe Burundi bwamuproposa nuko bwari bucuditse nawe bari bamereraniye neza. Ubwo rero icyo bacaratumye mu nyuma bihinduka murabizi ko haciye hatangura ibintu byo kumucira imanza z'agasakisaki bakabyitwaza ngo yarabaye kondane ngo yaraciriwe imanza. Kandi Buyoya mu bisanzwe ntiyari bwacibwa urubanza mu nzego zose z'ubucamanza hamwe twovuga ngo yaragiriwe yari yamaze kwagirwa n'icaha imbere y'ubutungane. Nico gituma kuba batamugiriye ivyunamo ibintu by'icubahiro ngo ahamba n'iteka mu Burundi habe n'ibintu twovuga byo kumugandarira no guhoza umuryango wiwe byerekana rero yuko hari ikintu kijanye n'ibintu by'inzigo n'inzikira.
Emmanuel Ndereyimana n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha uwo mwihweza ni nawo urongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi yagize. Karoli Nditije anongera koko biteye isoni kubona leta ya CNDD-FDD yima agateka umuntu yagize uruhara rukomeye mu ishigwaho ry'amasezerano y'i Arusha amasezerano mbere ari nayo yashikanye uwo mugambwe ku butegetsi. Karoli Nditije arongoye umugambwe w'abadasigana iprona utemewe na leta ya CNDD-FDD.
Birateye isoni n'agahinda kuko ntibyumvikana ingena umukuru w'igihugu yatwaye Burundi imyaka irenga 10 yazanye amasezerano y'Arusha yatumye CNDD-FDD ishika ku butegetsi. Uwo ni nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya yitaba Imana ntihagire yakajambo na kamwe leta ndayishimiye iryogora ntihabe ikigandaro amabendera ntamanikwe gushika hagati ukomeye ngo n'umuntu ataco yigeze amarira Burundi ukomeye ngo n'umuntu w'umunyagihugu asanzwe mugabo ugaca ubona uno munsi president Magufuli yahora yarongoye igihugu ca Tanzania yitabye umuremyi president Ndayishimiye agaratanga ijambo ku Burundi ruririmbo guhagiza u Burundi rugasamirana imbere y'iryo jambo gahoza leta ya Tanzania gahoza aba Tanzania amabendera kamanikwa gushika hagati agashingwa ikigandaro cimisi indwi yakamutaka yuko yakoze ikoringa ibintu rero urumva ni gihushane nibintu byerekana yuko ubutegetsi bwa ndayishimiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushira imbere urwango bakibagira yuko iyo umuntu yatwaye igihugu ivi yakoze umwanka cyangwa umukunda ntibizimangana bigumaho kandi bizokwandikwa mu mateka
humura Burundi.
Amakuru y'ikiganiro muri abunuti yabananeze mu bijanye n'intwari bereye abanyagihugu bo muri karitsiye Nyange bushaza muri komine n'intara ya Kirundo bariyamiriza akamwana wa mama na mpinga yanje byaranze igikorwa cyo gushira ku ntonde abazohabwa amabati n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda abanyagihugu baho na cane cana bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi basaba ko ico gikorwa cojamwe muco. Inkuru ya Innocent Valentin singira nkabo.
Amakuru dukura mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ku munsi wa kabiri w'inondwi turimo haguye imvura ivanze n'umuyaga mwinshi muri quartier Nyange Bushaza ya komine Kirundo. Imvura yamaze umwanya w'iminota yababa cumi. Ayo makuru nyene amenyesha ko iyo mvura yasambuye amazu agera kuri 63. Umukuru wa quartier Nyange Bushaza Nkuru Nziza Elias ku munsi wa gatatu yaciye akora urutonde rw'abanyagihugu basamburiwe amazu n'iyo mvura kugira ngo bazoronswe amabati azotanga wa n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bafise impungenge kubera ibyasabwe n'iyo mutegetsi imbere yo kuja ku rugo rutonde bakamwagiriza ko yabasavye igiturire kandi ko handikwa abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi.
Umukuru wa Nyange Bushaza afunda utwa Nkuru Elias yaciye ategeka umuntu wese aje kwiyandikisha ko ubwambere hoho ateza kuba ari umunyamabanga w'umuryango usanzwe FDD. Icya kabiri tugire bakandika cy'amabati
Inyidogo ni myinshi ku banyagihugu bategerezwa kuronswa iyo mfashanyo kuko bategetswe kandi kwinjira mu kigega cyo gufashanya gihurikiyemo abanywanyi ba CNDD-FDD bo muri Nyange Bushaza. Ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwategekanyije gutanga iyo mfashanyo y'amabati kuri abo banyagihugu bahuye n'icyo kiza kuri uyu wa gatandatu. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bafise impungenge bagasaba ko hojamwe umuco. Twarondeye Habimana Viateur musitaneri wa komine Kirundo kugira agire icyo ashikiriza ntiyatwitaba ku telefone.
Innocent Valentin singira nkabo muri ico gisata c'intwaro nyene tuve mu buraruko bw'igihugu tuje mu bumanuko tubabwira umuyobozi w'ishure shingiro rya Ntunda muri komine Vyanda intara ya Bururi yagirizwa n'abavyeyi barereye kuri iryo shure kunyuruza amafaranga yaragenewe kugura udukaye two guhaniramwo amakuru hagati y'abavyeyi n'abarezi cyo bita carnet de correspondance mu rurimi rw'ikinyamazuru. Abavyeyi bavuga ko ayo mafaranga bayatanze mu kwezi kwa kw'icumi umwaka wa 2020 ariko utwo dukaye tukaba tutaragurwa gushika n'ubu. Onezime dushimagize ze abitwiganire mu idonido.
Mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze w'2020 niho Nduwimana Cyprien umuyobozi wa Ecofo Ntunda muri zone Bunyoro ya komine Vyanda yasaba ababyeyi barereye kuri iryo shure ko bagura udukaye ababyeyi n'abarezi bahanahaniramo amakuru y'abana basangiye kurera utwo bita carnet de correspondance. Amafaranga yabaye 250,000 y'amarundi niyabo babyeyi bishyuza uwo muyobozi kuko umwana wese yasabwa gutanga amafaranga 900,000 ku bana 273 biga kuri iryo shure. Umwe mu bavyeyi barereye kuri Ecofo Ntunda twaganiriye yatubwiye ko bagumye bishyuza utwo dukaye ariko kuva icyo gihe gushika ubu n'ubu atanakamwe karagurwa.
Twagize amatohoza tukisaha amahera tuziyagiye kandi ubwo butabone twaburose bwokaye amahera twatanze mu gice cya mbere tugitanga amashuri umudari w'itelefone w'Imana Cyprien niwe yatohoje gushika n'isaha tubaje muri desiye tukaba twumvise yuko amahera atashitse yuko nta nyishu nziza duha gushika n'isaha gihagarare ko nyine.
Abo bavyeyi basaba abajeje indero muri komine Vyanda no mu ntara ya Bururi kubi ishurizo two dukaye ataruko basubizwa amafaranga yabo
twasaba abantu bajejwe ndere ku gwego gwa commune gwego gwa province ba desina de piko batoreze je bintu katwe mu muco w'ice bintu y'amara yacu yagi hamwe ba ngongo batasize amara yacu
mu ruganda gwa RPA twarondeye Nduwimana Cyprien umuyobozi wa Ecofonunda adomuru tokiko yo yasahuye amafaranga Choki mwendo mwyo wazimindero mwriko mwine vyanda. Jambo siko niyo nguru kugira ngo tumvicho wa ivugako. Aliko telefone zao za hama gara hakaburu uitaba.
Urakoze onezime dushimagize mu makuru avugwa mu by'ubutunzi ingaruka ku badandaza n'inyinshi kuvaho imbibe z'igihugu zugariwe bitewe na karanda ka COVID-19 uretse ko abo badandaza bitakiborohera kuja kurangura nkuko byahora niyo bishitse bakaronka ibidandazwa akenshi bakora bahomba kubera bitera bizimba maze bagaca babura ababigura inkuru twateguriwe na Walter Kwizera
Kira kuni karaza harangu la kenshi kwa naga pia wali beshi harangu la chani hali hama hira idolari gerizi mezeneza gerizi mbu
uwa mungu mwa dandaza ya wala kuri vidandazwa hanze igihugu akaranda ka korona kataratera kuvako karanda gashitse mu gihugu cy'u Burundi imbibe zikugarwa benshi mu badandaza barangura mu bihugu byo mu karere ka EAC ubwanwa bwarafutse umunwa Uretse ko bitaborohera kurangura nivyo barangura vyarazimbye cyane ibituma batunguka Muri kino gihe kubera ico kibazo cyako karanda ka corona kateye benshi muri abo badandaza bahavuye baheba uwo mwuga kubera bikoze ku mitahe bakoresha mu kurangura
Ayo twaranguza mbere ya corona si umuntu yarakoresha ejo rumva ko bitunguka mu yagendera gabanuka ndetse niyo yandi nyine ubwo akanyuka agabanutse umva yuko bishya n'igihe umuntu yakora mu mutahe imitahe yagabanutse mbere hariho n'abahevye tagikora tagikandaza aho benshi bahunze n'abandi ubukebuke n'ubucumbagire
Amasoko ya RPA muri abo badandaza amenyesha ko iruhande y'izo ngorane zo gushikira ibidandazwa idolare ari naryo bakenera mu kurangura ryaje risongera isibe kuko ritera rizimba kurutuko vyahora gushika ubu imbibe hafi nka zose z'u Burundi ziracugaye kubera ko karanda gahanze isi yose mu ngingo zo kwirinda ikwirakwira ryako ibihugu bitari bike vyarugaye imbibe
Haraheze ikiringo cindwi atamazi arangwa ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke abanyagihugu banyarucari bahitamwo gukoresha amazi y'inzuzi canke ibiziba nayo abifise bakifashisha makinga canke imiduga kugira bayasange iyari Emmanuel ndayishimiye mwidonido
Kuva mu mera zindwi heze na karitsiye yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke irangwamwe amazi abanyagihugu bategerezwa kwigwanako kugira baronka amazi yaba yo kunwa canga yo bakoresha mu bindi bikogwa vya misi yose ni ibintu bitaborohera umuryango umwe wose wikora ku mazi ahambije imiryango y'abanaho nikora yegereye uruzi Nyamagana nibo bitwa ko borohewe kuruta ayo mazi bayikora ko mu dukogwa twose dusaba amazi eka bamwe n'ukuyanwa barayanwa abegereye ihinguriro buseko hari kiziba cy'amazi ava mu ihinguriro niyo bikorako ayo mazi ariko bamwe mu banyagihugu bahegereye batinya ko ashobora kuba ari mu bumara buva mu ihinguriro hari yindi miryango igize iminsi yikora ku mazi atega mu mirima y'imiceri kuri bamwe imvura iguye irahezi kabagabaniriza amagogwa y'ukubura amazi ku miryango ifise uburyo amazi baja kuyarondera muri komine Mugina ni ku birometero bitari munsi ya 19 bamwe bikora ku makinga abandi ku miduga ababitomboreyemwe muri kino gihe ni bamwe bagendesha makinga bita taxi velo abo bagenda baseha amazi ibidimwe bakayigurisha amajana 5 tubamenyeshe ko ubwo bukene bw'amazi bumereye nabi n'abanyeshure bo kuri lise ya Cibitoke
Arakoze na Emmanuel ndayishimiye amakuru y'imibana dushikane kandi mu gisagara cha Gitega aho umugambi wo gushiraho ya mabisi yunguruza ababa muri ico gisagara cha Gitega wananiwe ico gikogwa catanguye haraheze ukwezi kurenga kimaze indwi zigera kuri zibiri gihagaze imvo no kubura abakiriya abanyagihugu baba mu gisagara cha Gitega bahitamwo kwiyunguruza ku makinga azimbutse Marie Ange irakoze aradushikana ngaho mu gisagara cha Gitega
Mumera z'ukwezi kwa mbere uno mwaka niho mu gisagara cha Gitega hatangura kuboneka amabisi abiri y'umudandaza yunguruza abantu. Abajejwe intwaro muri iyo ntara baciye bafata ingingo yo kubuza ko amakinga yunguruza abantu ashika mu gisagara, ariko rero ayo mabisi yakoze nk'indwi zitarenga zitatu gusa acaraheba kubera kubura abakiriya. Umugambi wo gukoresha amabisi yunguruza abantu mu gisagara cha Gitega ukabumaze kugeragezwa inshuro nyinshi ariko ukanka. Ubwa mbere mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani na gatandatu, mirongo umunani n'indwi na mirongo umunani n'umunani, hari uwundi mudandaza yari yarazanye amabisi mato mato yo mu bwoko bwa Yas, ariko yakoze umwanya muto kuko atabakiriya yaronka. Mu nyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ishyirahamwe ryo kunguruza abantu Otrako naryo ryaragerageje gukora icyo gikorwa, ariko ryakoze amezi atarenga atanu rica riraheba. Mu mwaka uheze ishyirahamwe Volcano ryaragerageje kunguruza abantu aho mu gisagara cya Gitega naryo nyene ryakoze amezi atarenga abiri. Abanyagihugu baho mu gisagara cya Gitega bamenyesha ko ayo mashyirahamwe yose yasanga akora atunguka ariko guheba icyo gikorwa, kuko abanyagihugu baba aho mu gisagara cya Gitega bayikora ko gake kubera amabarabara yo muri ico gisagara ari mabi. Abazanye iyo miduga bashinga igiciro citike kiri hejuru, abaciyunguruje n'amaguru bagahitamwo gufata ikinga rizimbutse. Kuva rero iryo shirahamwe ryaheruka gutanguza ico gikorwa rigihagaritse, amakinga yaciye asubira gukorera hagati mu gisagara cya Gitega.
Humura Burundi.
Muri ko mukurikira amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi mushobora gukurikira kandi muciye kuri wezi 3 akaburungu RP ya kaburungu B ikubifuza gusaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika kamenyetso guteranya 49951 2014 348. Muyavugwa mu bidukikije ishamba cimeza rya Monge ryarabangamiwe cyane n'ibikorwa by'abanyagihugu barivogereye kandi risanzwe riri mu bibanza bikingirwa ico bita air protege mu rurimi rw'ikinyamazuru. Batungwa gatoki kuba barahagarikiye ho nyangwa y'ibinyabuzima birirangwamo hakaba harimo leta. Baratazaro miburo niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Ishamba rya Monge ryagiye rivogegwa n'abanyagihugu bagegereye. Abaharanira ibidukikije bamenyesha ko iryo shamba ryavogerewe cyane cyane mu gice kiri muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Eka n'abanyagihugu baravyemeza bakanavuga ko ibidukikije byahoneye kandi ko leta ibifisemwo uruhara. Uno munyagihugu aravyigana.
Mereye ku banyagihugu bararivogeye bimwe birenze urupimo, kuko ishyamba rya Monge ryaryuzuye ibiti by'ubwoko butandukanye. Hanyuma mu nyuma aho barihereye abanyagihugu ngo baribemo, ubu hasa nk'uko ari mu Bugaragwa n'uturi. Barahubatse hose, ibikoko barabihiga.
Isoko ryacu rimenyesha kandi ko naho leta yikubise agashi igatanguza ibikorwa byo gukingira iryo shamba ngo bisa naho ataco vyamaze kubera ko ingingo zafashwe zitigeze zishigwa mu ngiro.
Batabikubariye ntiwo kwigira imenya yuko hahoze ariko ibira cya leta. INSN yaje irakora madone yayo iravuga ibyo yategerezwa kuvuga yuko bose bategerezwa kuvayo, ariko nta muntu n'umwe ubona arapfayo niho bibera.
Tubibutse ko ishamba cimeza rya Monge ringana n'amahegitari 408 rica mu makomine atatu ariyo Bugarama na Muhuta ziri mu ntara ya Rumonge hamwe na Mukike iri mu ntara ya Bujumbura. Igihande kinini kikaba giherereye muri komine ya Bugarama mu ntara ya Rumonge.
Barutazaro miburo mu kigabane dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa 19 Ntwarante umwaka w'2021 tuzakurabira hamwe ibijanye naho Burundi bugeze mu bikorwa byo gukingira igisenge. Tuzakugaruka ku ngabire Burundi buherutse kuronka hamwe n'amasezerano bwateye ku igikumu asanzwe avuga ibyo gukingira ico gisenge. Ikigabane dukingire ibidukikije na Hervé Niyuhire.
Dukingire ibidukikije
ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu.
canke maramutse cyuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mukurikirana ku misi yose ya gatano kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu Burundi werutse kuronka ifashanyo yageze ku ikoresho bisanzwe bikoreshwa mu gukanyisha ifashanyo yatanzwe n'ikigo Ozone gikurikirana ukungene igisenge Ozone kimeze hari kugenekerezo rya 2023 ruhuma uno mwaka kuri uwo munsi ubushikiranganje bw'ibidukikije buratunganije ikiganiro kwa mesha makuru ahavugiwe akamaro k'ibyo bikoresho Burundi bwari bwije kuronka muri kino kiganiro turaza kubumvisha ibyo havugiwe hamwe n'icyatumye ugukingira igisenge ozone bitangurwa gukoreshwa hamwe n'ibihugu bimwe bimwe byo ku isi iganiro ucuno munsi mukamugiye kugashikirizwa na Erveni Uhire ndabahaye ikaze
umunyagihugu yahora buna hari toborera canke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundo y'igitoke canke yo yisakiye mu gisaka aho naha tari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahugu
ngiye kubaha ikaze cyuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije nkuko narimejeje kubabwira mu ntangamarara ya kino kiganiro Burundi werutse guhabwa ifashanyo y'ibikoresho byukanyisha bitonona igisenge ubushikiranganje bw'ibidukikije bwahawe iyo fashanyo bwatunganije ikiganiro kwigenekerezo rya 2023 ruhuma umwaka wa 2021 mu gihe bwari buhejeje kwakira ibyo bikoresho buhawe n'ikigo cy'ukingira igisenge Ozone Hatungimana Berkimas umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ibidukikije niwe yagiranye ikiganiro n'amesha makuru mu byahavugiwe hari bukijwe ku Burundi bumaze imyaka irenga 20 bwateye igikumo ku masezerano y'i Montreal amasezerano ashimikiye kuwukingira igisenge ozone itegwa kwikumo ku masezerano byaheza bigasaba Burundi kugwanya imyuka yose yonona igisenge aho twovuga nka hydrochlorofluorocarbone ifatwa nk'ubumara mu gihe ariyo yamikoreshwa mu guhingura umwuka ukoreshwa ku vyuma bikanyisha
kuva ku igenekerezo rya 6/0 umwaka w'1997 igihugu cyacu cyarateye umukono ku masezerano y'i Montreal ajyanye no kugwanya imyuka mibi ibangamira igisenge naho iyo myuka itari bwaboneke mu gihugu cyacu cyangwa ngo dukore ibikoresho bigisohora naho rero bimeze uko igihugu cyacu kiguma cyubahiriza cyongera gikurikiza imigambi mpuzamakungu ijyanye no kubahiriza ayo masezerano yashyizweho n'ibihugu byose byateye ko umukono nico gituma umugambi w'igihugu ujanye no kugwanya iyo myuka mibi igihugu cyacu cyashyizeho imigambi itandukanye kugira gishobore na conyene gushika ku ihangiro ry'amasezerano y'i Montreal mu ntumbero yo kuyubahiriza muri iyo migambi twovuga nko gukarihiriza ubwenge abahinga bakoresha ibyuma bikanyisha hakiyongera ko no kubaronsa ibyuma bibafasha muri icyo gikorwa mu ntumbero yo kugwanya imyuka mibi ibangamira igisenge muntu bero kujana n'ibikoresho by'ubuhinga bushashe igihugu cyacu cararonse ibindi bikoresho duhawe n'ikigo Ozone bikazofasha ishyira mu nyigisho z'abantu batandukanye byongeye bifashe n'amashuri atanga ubumenyi ku banyeshuri bujanye n'ibikoresho n'ibyo byuma bikanyisha ni muri iyo ntumbero twisunze itege gushikira nganji nimero 70 agakwego 2048 yo mu 2017 yo kwigenekereza rya 3 gitugutu umwaka w'2017 rijanye n'urudandazwa n'ikoreshwa ry'imyuka mibi n'ibungabungwa ry'ibikoresho biyifise ibyo bikoresho bigizwe n'ibikoresho bifasha mu gukora ibyuma bikanyisha ku buhinga kubibungabunga n'ibindi
ibikoresho ubushikiranganje bw'ibidukikije bwaronse ufise agaciro k'amadolari arenga 66,000 Berkimas Hatungimana umuyobozi mukuru w'ubushikiranganje bw'ibidukikije yamenyesheje ko iyo ngabire leta yahawe ikwiye kuzobungabungwa nabo leta yagiriye ihe
ibikoresho byaje byisunga amasezerano y'igihugu cyacu kiri gutera ko umukono aricyo gituma ishyirahamwe mpuzamakungu ONIDI ryagiye ritanga ibyo bikoresho. Ibikoresho twarose bifite agaciro k'amadolari angana n'ibihumbi 365 330 amadolari y'Abanyamerika. Tukaba dusanze dushimitse abazobironswa kubibungabunga kuko bizoguma ari ibya Leta. Turasabye rero ku bazoreza kuzobikoresha hakurikije amategeko ajanye no gukingira igisenge no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, na cyane cyane bakurikije ubuhinga bukoreshwa ku bikoresho bikanyisha biri mu Burundi. Tukaba tuboneyeho akaryo ko gushimira abasanzwe bafasha igihugu cyacu cy'u Burundi mu migambi yo gukingira igisenge n'ijyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, na cyane cyane ikigo ozone, kuko bizotuma igihugu cyacu gishyika ku ihangiro ry'amasezerano y'Imoreale maze akubahirizwa. Nta nkeka ko twese twunze urunani tugasenyera ku mugozi umwe tuzoshika ku ihangiro twihaye no gukingira igisenge, gutyo dutegure kazoza keza kuri twebwe n'abazotukomokako.
Urundi bwateye ikumu ku masezerano y'Imoreale nkuko twavyumvise bivugwa na Hatungimana Berkimanse mu mwaka w'1997. Muribaza muti amasezerano y'Imoreale yoba avuga iki? Ndi kumwe muri studio na mugenzi wanje Eloge Divelemesha, dusanze turi kumwe mu gisata cy'ibiganiro bijanye n'ibidukikije. Eloge Divelemesha, ndakuramukije.
Yambo yambo RV, ndaramukije kandi n'abanywanyi ba RPA bari kwa dutega amatwi.
Wabwira abanywanyi ba RPA icyo amasezerano twumvise y'Imoreale asanzwe avuga.
Aya masezerano y'Imoreale yatewe ku igikumu ubundi mu 1987. Namasezerano ahuza ibihugu bimwe bimwe byo ku isi harimo mbere n'u Burundi. Ibihugu byose byateye ku igikumu bingana 51 ku isi yose. Aho harimo ibihugu 27 bigize umuryango wa Buraya hamwe n'ibindi bihugu 24 bindi byo ku yindi migabane y'isi harimo mbere n'u Burundi nkuko narimpejeje kubivuga. Ayo masezerano ategeka ibihugu byateye ku igikumu kugenda bikuraho buke buke hamwe no gukumira ibintu byose bibangamira igisenge ozone. Mu bisabwa kandi ibihugu byateye ko igikumu ayo masezerano Hervé turasangamwo kandi no kudasubira gukoresha ibikoresho bikozwe mu bumara bwa hydrochlorofluorocarbone bukoreshwa mu gukora ibikoresho nk'amafrigo eka mbere na bimwe bita mu gifaransa climatiseur. Impamvu rero nuko abahinga basanze ubwo bumara bugizwe n'ibintu bibangamira cyane igisenge ozone.
None ayo masezerano y'Imoreale uratubwiye yuko yateye ko igikumu mu mwaka w'1987 gushika ubu mu byo washoboye kwegeranya bivugwa igisenge ozone, ubona hari akunguko canke ico yafashije mu gukingira ico gisenge muri imyaka amaze
cyane gose. Ayo masezerano RV abahinga batari bake na cyane cyane mu byigwa by'indonda bihugu baremeza ko yagize icyafashije cyane cyanke yunguye kubijanye n'ikirere klima mu gifaransa. Bafatira akarorero kukungene mu mwaka w'2019 haraheze imyaka ibiri igitoboro cyari cyaravuze ko kiri ku gisenge ozone mbere byanavugwa ko ari ikibazo gikomeye ku buzima bw'abantu n'ibinyabuzima biba ku isi, bavuga yuko gisa nuko cyizibiye. Kubwa abahinga rero ukubona icyo gitoboro cyarashoboye kwiyugara cyangwa kwizibira muri iyo mwaka nkumva z'uko amasezerano y'Imoreale yashizweho kandi akubahirizwa n'ibihugu bimwe bimwe byari byateye ko igikumu. Aha twomenyesha abariko baratwumviriza ko igitoboro ku gisenge ozone cyemejwe ko gihari n'abahinga mu mwaka w'1987, naho nyene bari batanguye gukebwa mu mwaka w'1970 yuko ibikorwa by'amahinguriro bibangamira igisenge ozone.
Urakoze cyane mugenzi wanjye Eloge Divelemesha ku yo siguro weje gutanga.
Ndagushimiye nanje Eveni Uhiye.
Iga
kiganiro cy'ibidukikije cyo kunwa gatano duciye tugisozera ko abashimye mbuga mwese mwateza abiri kino kiganiro abifuza kandi gukurikira kino kiganiro mushobora kwisanga kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI kuri mikoro rero mukamwe ari kumuna RV niyuhire kaso kandi kubaha isango ryo ku munsi wa gatano uza nk'ayamango umunsi mwiza.
Cyari kiganiro dukingira ibidukikije. Kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'Abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Arakoze Hervé niyuhire ku higabane dukingire ibidukikije ahejeje kudushikiriza nongera nkengurukira mwebwe mwariko muradukurikira amakuru y'iganiro mu Burundi twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu ngenekezi ya 19 Ntwarante umwaka 2021 ni hano duciye tuyasozerera ndakengurukiye kandi bagenzanje umuntu wese ku ntererano yatanze kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka ntibagiye engineer Egide Mwemero na Ines Gakiza batumye tuvuga mwongera mutubona ku masanamu none ninge ko nariko ndabashikiriza ano makuru ndabaseze ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu.
Bo muri Burundi
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.